Ekhaya semalokazi igama lami Florence ngikwazikhuluma isiZulu. Ngiphema ushukela ngihlala emgaqweni.
Where you stay?
Ngihlala eChippas e5.
Where you stay now?
Ngihlala eSharp Cross.
What you doing here?
Ngilala.
Lala.
Ngilala la ekhaya.
You remember?
Yes.
What's your name, my friend?
Lances.
Lances?
Billy.
Billy.